madongo Nyisa yore na duto mani kaka dhano kodakia
Kimonya madongo Yesu timo madongo Nyisa yore na duto mani kaka dhano kodakia
Kimonya madongo Nyisa timo madongo Yesu timo malicha inyani kaka dhano kokangeyo
Yesu timo madongo, piri
inye mireza, Yesu inye madendoi, Yesu timwana madongo, Baba initinga mala.